zaiyo karshe kunyo ganewa duniya makaranta in yara ku ne manyan gobe.
Allah ya bani sauki na yi godiya a gurin sarkina. Salata zima